kati nga basalira wali ne bakoze olaba bwe luli olunaku
olwo olugenda kuwesimba luto wala
olwo
kigenda kurosinga
kigeri okay ene bwe bakoze bakoze tugende It's okay, don't fire.